Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphula ke lapha ke siphethe ke umbake lo mbake ngumbake kakhelep umfana omdala isitrayika phantsi eqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphule iindaba ezithe zabe ziyaphuma ezokubana kumfana omdala iKaizer Chiefs ke isabambe imithingi ngoba icinga ukumlowna iphinde icinge nje ukumrelisa nje imkhuphe nje kuphele phaa etimini phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphule kodwa ke ngoke ndaba ezithe zabe ke ziyaphuma oonondaba xa bebechocelwe bebheke phaa kwelasenatura nokuthiwa ke iKaizer Chiefs sizadibele ngentloko phaa imanagement ayikayazi ukuthi umfana omdala ke mayimenze njani kodwa kokubalulekileyo into yokubana ke akekho kwiplans ke zomqeqeshi weKaizer Chiefs box ezinezayo. Okubalulekileyo into yokubana umfana ofuneka ephumile kule sizini phaa kwiqela kuleKaizer Chiefs. Umnqantsa ngulokubana ke abayazi noba mabamlowne, abayazi noba mabavele nje bamrelease bamkhuphe nje aphela, ngabikho nto phinde imdibanise phaa neqela kuleKaizer Chiefs. Kodwa kuthiwa yonke ke loo nto izawucaca ngokuya kiveki iphela into yokubana iKaizer Chiefs management amakhosi idecide entweni phaa ngokhelep. Baphulaphule yabona ke ukwengeza ke kule ntetha ke yenzeka lapha ngokhelep, ukhelep umfana omdala uyabona ke into yokubana ke akangasiphakamisi isandla phaa kwiqela kuleKaizer Chiefs. Baphulaphule nizawukhumbula into yokubana ke umfana omdala ngulo wayeke wenza itrayas ekuqaleni ke waze wathi athazwana umfana omdala kayiyo le player ayifunayo phaa kwiKaizer Chiefs. Isitayile sakhe asinofitha ukhelep, bamphindisa waphinde ke imanagement eKaizer Chiefs yaxoxa yaphinde yamdonsa umfana omdala yambuyisa nazonikeza ithuba ku-athazwana. Amnikeza ithuba ku-athazwana umfana omdala wafaka namanqaku awafakile mfana omdala ke nangona ke zii-penalties kodwa nto ebalulekileyo ke unamanqaku athe wafaka phaa kwiqela kuleKaizer Chiefs. Emveni koko umfana omdala kangaphinde akwazi ke ukugushuza. Isizathu ke sokubana ke kube nje ukhelep kunzima, ibhola leKaizer Chiefs lihambelani ke nesitayile sakhe sodlala umfana omdala. Okokuqala ukhelep akanaphesi umfana omdala, yesibini indawo ukholwa zibhola ezihamba phezulu asebenzi height yakhe umfana omdala. Loo nto inikeza ubunzima okubanaye ngoku ii-midfielders ke iKaizer Chiefs ezisebenzisayo azinazo sisakhono selo mdlalo kaKaizer. Uzoqapha into yokubana uKaizer Chiefs lethe wangele ebaleni, iKaizer Chiefs itshintshe isitayile sodlala, idlale kakhulu ngecrosses ilungise into yokubana umfana omdala ke asebenzise la height yakhe, azasebenzise ogila kashield phaa ngaphakathi eboxini. Phofu ke noba ugila nokushield umfana omdala ke bekumohlula ngoba uKaizer noba ufakiwe bengabonakali, noba ustarte igame umfana omdala bengabonakali, na usixolela abaphulaphula sayibeka nje ngoba injalo akho nto sizayifihla. UKaizer umfana omdala utshonile phaa kwiqela leKaizer Chiefs okanye ufelishile okanye ufeyilile ke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphu nani ke ningake ningena nijoke nento yokubana ke nivanjani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.